High overhead, at the peak of the barn, a ragged tin rooster is raising the dawn. Along with a creature of curious grace, who takes his position and rests in his place. And then with the slightest of smiles on his face, he raises a foot and steps off into space. Oh, for an ounce of the courage I lack. Oh, for the feel of the wind at my back. Oh, for a tongue to cry passion and fire. Signor Farini is walking the wire. Farini so high on the wire. Walking on air with the greatest of ease, a tangle of barn swallows sharing the breeze. Down from the lightning rod out to the tree, quick pirouettes and a bow from the knee. Don't breathe a word of the things that you see. Nobody knows him like you and like me. Oh, for an ounce of the courage I lack. Oh, for the feel of the wind at my back. Oh, for a tongue to cry passion and fire. Signor Farini is walking the wire. Farini so high on the wire. Better to follow along the straight path, better to walk than to fly. This field is too narrow to cut a wide swath. Better to look to your feet than the sky. Better look to your feet, not the sky, not the sky. Up on the wire, can you still smell the ground? High up so high, can you still hear the sound that comes from the people who all look so small, searching the sky with their backs to the wall, hands in their pockets and necks craned so tall, patiently waiting to see if you'll fall. For an ounce of the courage I lack. Oh, for the feel of the wind at my back. Oh, for a tongue to cry passion and fire. Signor Farini is walking the wire. Farini so high on the wire. Da 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 da